Ke eng se re ka se ithutang ka go ja sentle ka nako e ya segajaja sa COVID-19? Me ebile, ha re bua ka go ja sentle ra bo re bua ka eng? First issues, Labobedi, Nako, ya borobabobedi mo maitseboeng.
This program is brought to you in association with First National Bank of Botswana.
FNB, how can we help you?